Abantu bangidina njengalaba abathengisa ama-Retex. Umuntu ahlule zonke lezi zindlu. Zonke lezi zindlu angene emzini wakhe athi uthengisa i-Retex. Just because ubone i-hadrangea elinembobo. Okusho ukuthi kunamagundwane la endlini. Le hadrangea inembobo is because it's for decoration nje. It's for decoration ngitshela nge-Retex. Ngenzani nge-Retex? Wona i-Retex ayisabulala amagundwane. Instead yenza la magundwane abe nenkani. Abe worse. Wala la magundwane phela i-Retex aklina ngayo isisu. Ngithengisile i-Retex, ngenzani nge-Retex man? Uma uthengise Alex.